Kia ora, ko Ngahuia, Piripi tōku ingoa, and this is my reo story.
I normalise te reo Māori by speaking it wherever I want to, whenever I want to, however I want to. Te reo Māori is cool.